Dun 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 dun.
Love you like I do.
Dun 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 dun.
Do.
Don't know why I love you.
Don't know why I care.
I just want your love to share. I wonder why I love you like I do. Is it because I think you love me too? I wonder why I love you like I do, like I do. Break my heart. I wonder why they knew that we would part. We would
da 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 da